Yes, ini Isaac TV nko tamatubikora misi yose mukubazanira amakuru agezeho. Iyi ni inkuru no vuga ati iri ni itangazo riranga akazi, iri ni itangazo wewe muntu wese uraza kuvyumva ndazi n'ibyinshi za kuvuga kandi birashobora kugufasha aho uri hose bivanye n'ingabirano yawe. Iyi ni Isaac TV, ni Isaac TV yabayo kugira ishobore guha akazi abajene cyangwa ishobore gusangiza abandi bajene akazi kugira babone kwiyunganganya mu tuntu nutundi ndetse no kugira icyo bashitseko. No vuga yuko ni itangazo ngira ngira kuvuga menshi barakunda guca inbox bakambwira ati Starbora dusabira akazi muri Isaac TV nkababwira ati igihe nicyagera akazi muzokaronka nivyakunda ndazi bizogenda neza cyane gose. So novuga yuko nitangaza ngerageje kuraba nase kuvyigumizamwo na novuga yuko ndari kuri stati ya boss wanje ya Isaac Classic ariko ncamvuga ati sishobora kuvyihoza nigeza kubivuga nka bigacya nyene ndetse kuri televiziyo yacu nka Isaac TV kuko hari benshi bakuri bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi baba bifuza kubimenya benshi biciye kuri buhinga ngurukana bumenya arizo basanzwe bita mu rurimi mva mahanga aricyo gifaransa rurimi rwa gw'ikinyamazuru ariyo rezo sosio. Novuga yuko kuri numwe nyene nka Starboy akora muri Isaac TV byabaye ngombwa yuko bimaze guca kuri stati ya boss wanje Isaac Classic naye navuze ati nanje ndashobora kubicisha kuri channel yacu Isaac TV kugira abantu bashobore kubimenya. Nitangazo ryihuta yanditse amajambo avuga uko nyene nitangazo ryihuta Isaac Classic shaka ntange akazi kuri aba bantu bakwirikira ndabakeneye cyane. Ndasubiramo itangazo ryihuta Isaac Classic shaka ntange akazi kuri aba bantu bakwirikira ndabakeneye cyane. Ubwa mbere abakeneye ako kazi mbega ashaka guha ako kazi ni bande nubwo kubumeze gute mbega na abajournalist mbega na abakameraman mbega na bachi mbega na abafotografi ntega amatwi yawe yose kugira ushobore kumva abo bakozi mbega bakenewe bakora ibiki. Umuntu azi gukoresha Adobe zose cyane cyane After Effects aizi cyane icyo ni cyambere. Umuntu azi gukoresha Adobe zose cyane cyane After Effects aizi cyane. Icya kabiri turakeneye umukobwa mwiza yize araheza naho yoba atize kaminuza ariko afise umwanya ukwiye wo gukora akazi kiwe neza azi indimi ikirundi igifaransa icyongereza. Ndashobora gusubiramo kuko benshi baradukurikirana ndazi ni benshi bifuza ubuzi kandi ni benshi bafise izi impano. Icya mbere yavuze yuko akeneye umuntu yize azi gukoresha Adobe zose cyane cyane After Effects ayizi cyane gose icyo ni icya mbere. Icya kabiri turakeneye umukobwa mwiza yize araheza naho tubayarize kaminuza na kimwe urumva yuko yavuze warahije imanite na kimwe ufite diplome ya imanite na kimwe ariko condition kuba utegezwa kubuzi izi ndimi zitatu ikirundi n'igifaransa n'icyongereza utegezwa kubuzizi ariko naho wowe ubuzi izirenga izi zitatu na kimwe ariko izi inye ziri oblige ugategezwa kubuzizi. Umwigeme natuba yarize kaminuza cyangwa taratangura ariko yiga yahejeje imanite afise diplome ya imanite ni bien diplome ya secondaire les écoles secondaire novuga yuko uwo onye arakenewe ariko azi izindimi zikurikira nkuko yabivuze umwigeme azi izindimi zikurikira ikirundi n'igifaransa ndetse n'icyongereza arakenewe cyane. Novuga yuko muri kino muri kano kanya tuko turavugana ari benshi badakurikirana imboga gukurukana bumenyi ariko ni ahandi nyene cyo sanga agusanga ni box akagubwira ati ngo ni muri amakazi ndonke cyase kubicisha nga anye kugira benshi bakurikirana imboga gukurukana bumenyi cyangwa batoba babona status za boss wanje kugira bashobore kugirane bashobore kubibona. Hama novuga yuko ikiringo byanditse yuko abo bantu babiri ni babiri gusa bakeneye kugeza itariki ndazi mu rundi dufise abantu benshi dufise impano nyinshi cyane gose uza gukoresha ubushapu uza gukoresha ubushapu hehe n'uwimana n'uzovuga ko izobiboneye iki izobiboneye izuba n'uwimana izobishatse kuko hari benshi bifuza akazi ariko hariho abantu imana yifuza guha akazi ubwa mbere hakenewe abantu babiri gusa umuntu azi gukoresha izijya Adobe zose azi kuzikoresha cyane cyane After Effects urusha mubibona ayizi cyane. Umwigeme yahejeje secondaire afite diplome ya humanite ndiko ndabisubiramo kugira ndazi mko muradukikirana muri benshi ariko uza gukoresha ubushapu niwaza kuronka no mahigwe bace bandikago nuko abo bantu babiri bakenewe kugeza itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu bije turi mu kwezi kwa kabiri kwezi kwa kabiri kuraheze twinjiye mu kwezi kwa gatatu muntu uri kuradukikirana ofisi ingabirano ni nka kujya kukuri ku radio uri kura telefona uwagutanze baramwitsa ba akavuga icyumviro ciwiwe re muhuriye ku murongo uje yatanguye kwitabwa ari kwija no makondisha aragutanga rero ni watangura kubona ino nkuru yikwiragize ku bantu bose bafite izo mpano kugira birongerere iki ayo makensi nitwagiye kurondera abashiki bacu nitwagiye kurondera abasaza wacu kuko turabafite benshi babizi muga mu kazi byo ntibikora turondera abantu babizi babishoboye eh nico gituma yagerageje ku president aravuga ati abantu bashoboye ibi nibi rero bashiki bacu nyarukurumba kwa kene umukobwa umwe dufise bashiki bacu benshi dubisa bigeme benshi mu gucu Burundi beza kandi bafise izingabirano rero ni wabu wa mbere ukitanga imani zoba yakubonekeye kandi ni watoga ugakora muri bino bintu canke ndetse ukaronka kano kazi n'uzuvuge ngo uri mail gusumbya abandi n'uzuvuge ngo urashoboye kurusha abandi bisigura yuko imani zoba yakubonekeye zoba ari kiyagiye cyawe kuko ndazi tufise abigeme bazi indimi benshi kandi bafise n'ama diplome turafise n'abahungu canke imisore nawo buri umwigeme uzi adobe zose agazi ka adobe nikakora abahungu gusa n'abakobwa barakazi kandi barazi kubikora neza niwe ba rero uri umwigeme cyangwa umusore umaze kubona rino tangazo cyangwa umaze kumva rino tangazo karibu cyane urumva ko abantu babiri bakenewe kugeza itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu 2021 20 mars 2021 tuzoba tugaye imiryango mudufashe kubimenyesha abandi ni muri ya ntumbero yo kubandanya gufashanya na leta yacu kugabanya ubushomeri mu gihugu no guhanahana ubuzi nk'ugwaruka murakoze ayo na majambo yanditswe na Isaac Classic kuri statiwe natwe twarahawe akazi turi ngaha kubera twafashijwe kandi turi ngaha kugira dufashe abandi twige gufasha abandi aho uri hose gerageza kuraba wagure akarere mu bintu byawe uri kurakora kuko harabajene benshi bicaye harabajene benshi bakeneye ubuzi harabajene benshi avuga ati mbega nokora hisabune nanje narakora kano kazi novuga yuko nari nkabo ariko muri kino genda shima imana kubona narahuye na Isaac Classic nkaja muri famiye nkaja muri timu Isaac novuga yuko ubusingisa bagasabune muhira kubera iki kubera kano kazi nkora aho uri hose rero nakamo nkunda kumva bavuga ku radio ngo itangazo ry'akazi nanje no gita itangazo ry'akazi ariko no genda bipfuriza bonne chance mwese muri ko muza kubona buno butumwa uza kuronka akazi keza uza kubura yihangane ibibaye no musi nibiheze ejo ashora kuzibindi ejo ashora kuzizindi company nimuri kurakora ikintu uri kurakora ikintu gikore wagura kugira urabe yuko abandi ashora kubaha akazi fasha warafashije uko turi ngaha kubera twafashije plito sibyo nuvuga yuko rero rino tangazaho muri hose libashikire cyane aho muri hose nibaze yuko niwaza nakubwiye niwaza kuronka no mahigwe ugashora gupasa nacyizo burushije abandi n'Imana gusa izoba yabikoze kugira ushobore gupasa kuko hari impano nyinshi cyane hari abantu benshi bazi ibintu hari abantu benshi bazi adobe hari abantu benshi bazi zondi minavuze yero ntituvuga ngo nguba ibujumbura ngo niwe dukeneye nguba imuravya uba hehe uba ibururi uba igitega umuntu azi ibino bintu navuze bikurikira karibu cyane karibu novuga yugerageje kuri ibiganiro vya Isaac TV uraza kubona nimero novuga za Isaac TV zo muri biro vya Isaac TV uraza kubona nimero ngaho onye urashobora kuzicako novuga no kuri na email urashobora gucaho ucaho ushatse kugira ushore kugira ane cyangwa ukishikira kuri biro naho ni bien sana yes novuga yuko reka ndabifurize umugisha ku mana kuko imana hirindazi aba bantu babiri imana yamaze kuvuga yuko ndiko ndabivuga ariko uko biri kose imana novuga yuko yamaze kubikora aba babiri ndazi aho bari imana yamaze kuvuga ati naba ndetse imana hari haize imyaka myinshi ibizi ko arabo babiri rero mwe muza kuza novuga ati bonne chance akazi kazi kagende neza muraza kudepoza ndazi muri benshi kandi biri inyuma ndazi ko ari byo byiza gusumba nibi kandi aba baje nabone bategerezwa kuguma muri byiza bagume babandanya neza cyane gose reka ndabifurize bonne chance nakazi utegeza kuba ufise umwanya wo kugakora sivyo kuko akazi uragaha umwanya kuko twese turi ngaha dukora kugira turonke ubuzi kugira dukore turonke isosi turonke akajumbu turonke agasabuni kugira ibintu bigende neza cyangwa tugira dufashe umuryango wacu reka ndabashimire rero mwese kuri mikoza ese turi kumwe na Starboy nkuko mwama muyaga nawe mu kiganiro home karibu cyane muze murara ibiganiro byacu uze kuba uwa mbere kugira like na comment share kino kiganiro kirashakashia kugira abantu bafite zino mpano kugira bashobore kwishikira ngaha mu bwami bwa Isaac TV kugira ibintu bigende neza cyane gose ni wa mugambi nyene novuga yuko nyene icyubahiro ravuze ati turondere ubuzi dukire ubuzi ri muri leta twese ntutoronka ubuzi rero ni Isaac Classic nawe naragerageje kugira ariko arakire ubuzi urabona deja Isaac TV novuga ko yatanguranye n'abantu bakeye cyane ariko ngerageje kuraba urugero tugeze ku bunye turi benshi cyane yaragerageje gutanga ubuzi ku bajene reka rende abashimire mwese mwama mudutega yompi mugira mu mwubaye turabakunda cyane gose kandi turabubaha bye bye chapilale genda kuri Instagram uraza kwandika Starboy Isaac TV uraza kumbona urashobora guca ari avyoroshye kugira dushobore kuyaga akoca kuri Facebook kuri Facebook ushobora kunyandikira message sindayibone ariko kuri Instagram uraza kuraba cyane gose ufite ikikubakiye naho ni ngaho ubuhaca ukambaza nibisanzwe ariko no vuga yuko itangazo namaze kuritangaza na jjj bonne chance mwese mushora kuja muri biro bino vuga yuko ari nka competition ariko imana competition yarayejeje nababwiye bye
Isaac TV oh.